ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imonesha kure yacu ari no yanyu shira amatsiko TV nimonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka handi uyu numwanya w'amakuru agizwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi kwabateguriye amakuru ahambaye ariko aravugwa muri politike niyo tugiye ngo tubashikirize wipfuza kuzajya uba mu bambere bashikirwa inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi cusabwa nacini niba utarabyonda kuri sabone akanika ko ryokeza kukubyondaho kugira ngo kudushyizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Colonel Desire w'amahoro yahinduriwe ibohero isaha 11 z'igitondo. Colonel Desire w'amahoro yahoze arongoye brigade de imbere yo guhagarikwa muri ndamukiza 2023 be na komenyon saba yahora ajejwe inyubako za General Bunyoni basowe nibohero rikuru rya Gitega bajanwa ibujumbura. Ico gihe benshi batangajwe nuko Desire w'amahoro yagiye atekeye utwiyo twose haciye amasaha atari make atawuzi yo bajanwe. Kwahavuye tumenya mu nyuma ko bari bitabye sentare nta inyuzwa ibujumbura muri Chambre des Conseils nabandi basangiye rubanza nka Colonel Samuel Destino bapfumuke ko asanzwe apfungiwe murambye igira neza Didas Mirishade Nduwimana na Isaac banikwa n'izigo basohowe mu mabohero baritaba. Nibohero rikuru rya Mpimba twamenye ko abapolisi ba Bunyoni basohowe baritaba kuri uno mugoroba komeniyon saba yajeje gusubizwa mu ibohero rya Gitega ariko Colonel Desire w'amahoro ntasubijweyo. Ntituramenya ibohero ajanywemo nitwaronka umuco tuzabasangiza. Ikiboneka ni uko abajejwe amabohero badashaka ko Bunyoni na w'amahoro basangira ibohero. Aba bose bakurikiranwa muri dosiye imwe na General Bunyoni ariko bo bagirizwa ibyaha bitatu ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kumena amabanga y'akazi. Colonel Desire w'amahoro na Colonel Samuel Destino bapfumuke ko basanzwe bazwi mu mabi atagira izina harimo kunyuruza abantu bakaburwa irengero kuboreza igufa kiremwa muntu ugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko ntibakurikiranwa kuri ibyo byaha bakoreye abanyagihugu biriko biratera abanyagihugu b'igihugu cy'u Burundi agashavu gakomeye cyane bakabona ko biriko biraba muri no minsi ari ukugambanirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye atariko abazabo nyamabi ibyaha bikomakomeye bakoreye Abarundi. Ubundi Bunyoni Ndayishimiye bapfiki naho ikiganiro tuyaje cyejo cyari cerekeye njyane z'akahise narabajijwe cyane bijanye n'ifatwa rya General Bunyoni. Kimwe mu bibazo nabajijwe cyari cyo kumenya ico President Ndayishimiye apfa na General Bunyoni hamwe n'impamvu nubahutse gutabariza umuryango wa Bunyoni. Inyishu y'ico kibazo yamaze iminota 25 narerekanye gusharirikana kuri hagati yabo ba General babiri kuva kera. Naribukije ingene Perezida Nkurunziza agiye abapangiye ubutegetsi ariko akabikora yiteze ko ari we azoza arabaguraguranya baryanye. Yamenye ko atazoba ahari. Narerekanye kandi ingene bapfa ibyo kugabura amatungo y'igihugu. Narerekanye nyine uburyo ki bapfa ibijanye n'amatungo y'igihugu kuko biragaragara neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kwihariza amatungo y'igihugu ariko na General Arengiyome Bunyoni murazi ko nyine mbere y'uko apfungwa yarabishakaga ku buryo bukomeye cyane. Ibyateye Perezida Evariste Ndayishimiye agashavu akabona ko mu gihe General Arengiyome Bunyoni yaba akiri mu burongozi bw'igihugu cy'u Burundi atazigira agira ubwisanzure bukwiye. Nabake babasharirikanye kuva kera kandi bapfa ibyo kugabura amatungo y'igihugu. Imbere y'uko afatwa General Bunyoni yari amaze iminsi atelefona abantu batari bake. Umwe mu bajenerali bavuganye yambwiye ati Bunyoni yari afise agahinda kenshi kuva kuwe. Yavuga ko afise amafaranga akwiye yo kumubesha ko akabeshaho neza abiwe. None ntiyumva impamvu Ndayishimiye aguma musorogogera amutuka ngo niwe yishe ubutunzi bw'igihugu kandi we yitekerereza atacu ariko aramugoza. Bunyoni aravuga ko mu myaka 18 iheze yaronse amabanga meza cyane ko yaronse amahera menshi yo kumubeshaho. Yavuga ko yahakoze urudandaza kandi narwo rwamuhaye amahera menshi yo kumubeshaho neza. Aremera ko hari ayandi mahera yaronse mu nzira zitari nziza ariko ayo nayo yayagabuye n'abandi bategetsi bo hejuru. Bunyoni yabwiye abo baganiriye ko yiteguriye gusubiza ayo mahera mu gihe yoba agiye guteza imbere igihugu, ariko ntiyemera guha ayo mahera ibindi bisuma nka Perezida Evariste Ndayishimiye arico yaba yaranazize. Ikinyamakuru kiriho gikorera iperereza giherutse kwerekana urubuga rwa Twitter bavuga ko rwakoreshwa mu kinyegero na General Bunyoni, aho yoba yise Dr. Mukonzi. Majambo yagiye arandika n'ubwo rubuga harimo ayagiriza busuma umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye agapfindo ka Darirene Bunyoni. Mu kiganiro cy'ejo narerekanye agapfindo gatangaje gaherutse kwandikwa na Darirene Bunyoni, umukobwa wa General Bunyoni, abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter. Yanditse ati: "Guhungabanya umutekano w'igihugu ni mureke kuntwenza. Kumbure hageze ko twugurura Porte de Ponde ya G6 -1 = 5, ahubwo iyo ngira nti 1 -6 = -5, ariko kugeza ubu turacari kuri -3. Ni imvugo ifobetse rwose. Umujenerali kwaganiriye yambwiye ati: "Urya Darirene Bunyoni yavuze ikintu gikomeye cyane. G6 ni wa murwi wa batandatu bari biharije ubutegetsi tukiza ku butegetsi." Nkurunziza Rajabu, General Nshimirimana, General Bunyoni, General Ndayishimiye na General Ntigurirwa. Abo nibo babucumba bagaha uwo bashatse utwo bashatse, ubundi bakabugira ubwabo. Hagati yabo hari amabanga menshi cyane. Darirene yerekana ko iyo hageze uwo bakuyemo abasigaye bose basigara bajegajega. Ati: "Ubu hasigaye batatu gusa batagikomeye nka kera, Ndayishimiye, Sirasi na Bunyoni." Ashaka kandi kwerekana ko niyo Bunyoni yaramuka avuze amabanga yako karwi, ibara rizoba riguye, ingorane badashobora kwitura zizoba zitanguye. Ijambo Bojito Pande riva mu mugani wa kera w'Abagereki, aho bemeza ko ingorane n'ibyago byose byo mu isi byahoze byugaraniye mu kakweto kari gacunzwe n'umugabo. Umunsi umwe umugore wiwe akarakugurura gucyo amagorwa n'ibyago byuzura isi. Hano rero biboneka ko Darirene Bunyoni avuga ko nibaramuka bajanye se mu butungane, nawe azoshira ahabona amabanga yerekeye ubusumwa bw'abategetsi, ntazemera kwambikwa ibara wenyine. Bambajije impamvu natabarije umuryango wa Generali Arenga Iyome Bunyoni. Hano narasiguye ingene igikorwa cyo guharanira agateka ka muntu kimeze. Si agateka ka bagenzi bacu, si agateka k'abakunzi bacu, ni agateka kazi na muntu. Nimba Bunyoni ari umuntu, agateka kiwe n'umuryango wiwe gategerezwa kubahirizwa, dutegerezwa kukagwanira. Nta muntu n'umwe aharanira agateka ka muntu by'ukuri yokumva umuryango ugaranywe, yokumva abana babuzwa kuja ku ishuri ngo yumve ari ibintu bisanzwe. Ejo nibapfunga umuryango wa Ndayishimiye canke bakabuza abana ba Ndayishimiye kuja ku ishuri, nabo nyine nzosemerera gutyo nyine nk'uko nabigenje kwa Generali Arenga Iyome Bunyoni. Natabarije byihuse Generali Bunyoni maze kumva ko yafashwe kugira ntibace bamwica. Mu gihe iperereza ryari ko rirasohora amakuru avuga ko Bunyoni ageze Zambia, ageze Tanzania, byaraboneka ko bamufitiye umugambi mubi. Ibyo babikora iyo bagira bice umuntu nk'uko babikoze aho bafata Generali Jeremie Ntiranyibagira na Koloneli Edouard Nshimirimana. Twebwe ntituganira ko ufashwe yicwa, tuganira ko ufashwe yubahirizwa mu gateka kiwe, ko ajanwa mu butungane akisigura icaha camwagiriye agahanwa hisunzwe amategeko. Ibyo ntibisigura ko amabi Bunyoni yakoze tuba tuyibagiye. Twifuza ko ayabazwa hisunzwe amategeko kandi yubahirijwe mu burenganzira bwiwe. Ibintu birabandanya kuba bibi cyane kuva aho Generali Arenga Iyome Bunyoni akuriye mu mabanga yo kuba umushiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi, nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye agafata ingingo ihambaye yo kumupfunga, ingingo yatunguye Abarundi bose. Ariko kuva aho Generali Arenga Iyome Bunyoni afatiwe agapfungwa, ariko arahura n'amagorwa akomeye cyane, amagorwa ateye ubwoba. Ubu ngubu ibyo Evariste Ndayishimiye ariko aramukorera ni ibintu biteye agahinda kandi kandi ni ibintu biteye isoni cyane. Ariko ikiriko kirababaza abanyagihugu muri kino gihe ni uko Perezida Evariste Ndayishimiye adashaka kumubaza ibyaha bikomakomeye yakoreye abanyagihugu bijanye no gusesa amaraso, bijanye no kunyuruza amatungo ya leta, bijanye no gukora andi mabara menshi atandukanye yakoze ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ajanye no kugandagura abantu. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ntagashaka kumubaza ibyo byaha, kubera yuko ibyo byaha ha general arengiye amabunyoni atabikoze wenyine, yabikoranye n'ibindi bihangange bikomeye cyane byinyegeje mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, kandi byose akaba yarabikoze ari umukozi wa leta y'u Burundi. Ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ari kwanga kumubaza ibyo byaha bikomakomeye, ahubwo akabandanya kumukorera irimetanya kugira ngo abone nyine ibyo amwagiriza. Ibiriko birababaza abanyagihugu batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho yafashe General Arengiyome Bunyoni akamufunga, ariko bigaragara neza ko adashaka guhereza ubutungane abanyagihugu. Ariko ibintu ntibyoroshe na gatoya ku bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkunziza, kuko babona ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora muri ino minsi ari ukubahemukira cyane ku buryo bukomeye cyane, bakavuga ko bagomba gushaka kibakuraho General Evariste Ndayishimiye. Muri kino gihe General Evariste Ndayishimiye arafise ubwoba bukomeye cyane bwo kugira uwo yizera muri kino gihe, kuko abategetsi bakomeye cyane bo mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD barabona ko ariko arabakorera amakosa akomeye cyane, nawe akabona ko wambona urwaho wese ashobora kumugandagura kugira ngo ibyo ariko arakora bihagarare. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza ku ino munesha kure imwe rudende, dushyikiriza inkuru n'ibiganiro utaronkandi. Wifuza kujya uba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone akanika kajyo keza ko kubyondaho, kugira ngo ukoresheho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi by'ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza ni byo nabipfurije banywanyi bacu.